Thank you. Let's go! That's all you're doing.
Oh, my God. KCB! Thank you. Ona, sababu ni na nyingi za baba. Bure, tuwa kuwa kuwa.